Kia tahi atu take I ae nei, kua roa te iwi o Ngāti Whātua e rongo ana I ngā whakapā taritari a te motu whānui. Mo te whakapau I te pūtea a ngā kaiutu tāke ki te whakatū waka ahurea Māori ki te wahapū o Tāmaki Makaurau. Hioi, no te rā nei I tīmata I te whakatūnga mai o taua waka me te aha, me te mea nei tērā te hunga whakahē, te kai I ā rātou kupu.
He pau pau, he tokorangi, he tātai, kua tūnāra rā o te waka Māori. Ahakoa nā whakapāia etahi, kua tūrei tike.
We've seen that a lot of people have gone to Party Central and Cloud, and now they'll be looking for something new. Plus all the tourists at this moment are in different parts of the country, and they're all going to descend on Auckland, and what better way to show them off, with a central piece of Māoridom in the centre of the city.
Te rā no hoki te whakaaroma, te whakarawa, tiki te fiore o te ipu o te futuporo o te ao. Ka puta he hua.
We knew that the final 2 weeks with the quarterfinals and semifinals and final would be an opportunity for us to inject more life and vibrancy into Auckland.
I nā te rerekei o te whakaaroma mai tētahi anō o te iwi Māori.
The notion that Māori identity should be reduced to a plastic waka, I think actually runs the risk of pillaring the name of Māori.
I think he's done a big turnaround because he knows that the support that we've had from people has been really fantastic.
Tērā anō ki te whakapae, he maumau muni tāke.
It's a drop in the bucket, but what we would like the people to do is come and have a look, see what their taxpayers' money's been spent on.
He 2 miriona mo te waka Māori, neke ati te 10 miriona tāra mo tēnei kapua. Pehea nā pūtea whakatika I nā treina, I nā te pātai, ko wai, kei te maumau moni. I rewa te kaupapa a Blair Renatama, I te tīmatanga o te ipu o te ao, I nā kua mauke nā tikanga a te Māori, I te hengengaro o te maria.
He maha nā kōrero puhapuha, mo te waka Māori. Hoi anoi te rānei, kua kitea te rua te kautāngata e whakapakaria na ia rātou, kia tū te waka Māori nei, ki runga I te wāpu o Tāmaki Makaurau, I roto I te rua te kaurā.
A reira ka kitea nā mōrehu a te tīma futupōro Māori, me te maha o nā mahi whakangahau a te iwi. Tini Molyneux, te karere.